festejar.
Turabona ko bagize ipfunwe ariko president rwose turahagaze neza cyane kandi turamwishimiye.